prophet Isaiah 55. Through faith, with all faith. Nakuti kana munhu achitenda iyo imvura iyo. Ndo yakamodze ndai kutsimira musha munonditeverera. Nemhaka yekuti pano paita dambudziko rinotaura havasina chekumwa. Iyo iye munoti clear water iyo. Ndi Jesu chete akwanza kutaura kuti mvura yega ichinyenura rwati. Pasovera kujiwa. Kutaura nezve.